ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza no gutangura neza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Sangwa ikaze turabire hamwe ingene ikirere cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatatu nzero kizoba kimeze. Twiteze yuko imbere y'umutaga uretse intara za Ruyigi, Gitega, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke na Bujumbura hazorangwa ikirere kiganjemo n'ibicu byinshi. Mu bice bimwe bimwe by'intara zose zisigaye zigize igihugu cyacu twiteze yuko hazogwa imvura. Mu ntara ya Rumonge twiteze ko iyo mvura izogwa humvikanamwo imituragaro. Kubw'ibipimo bikoreshwa intara ya Mwaro nizoba ikanye gusumbya izindi kugera kuri degre Celsius 12. Ni mugiye kumuhingamo naho twiteze yuko mu bice bimwe bimwe by'intara za Ruyigi, Gitega, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke na Bujumbura hazogwa imvura. Mu ntara ya Cibitoke iyo mvura twiteze ko izogwa yumvikanamwo imituragaro. Ahasigaye mu gihugu cacu twiteze ko hazoboneka ikirere kizaciganjemwo n'ibicu byinshi. Ibipimo bikoreshwa bikerekana yuko intara ya Cibitoke ari izo bishushe gusumba izindi kugera kuri degre Celsius 29. Mubandanye gutangura neza umwaka mushasha ngaho iwanyu n'ukuroranirwa. Ndabasezere ndabifuriza kugira amahoro y'Imana. Aya makuru y'ikirere mwayateguriwe n'ikigo Ijebu. Uwo yabashikirije ni Marie Chantal Nizigimana.
Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu bamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misozi tuba turiko turabashikiriza umwaka mushasha kuri mwese mukurikira makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngakumbanisha kure yacu. Nizere ko mumeze neza. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aragarukwa ko cane hirya nino ga mu gihugu c'u Burundi. Ari amakuru aba yavuzwe yo bayanditswe mu bimenyesha makuru. Amakuru yagarutswe ko cane ku mbogaanguruka na bumenyi. Amakuru tuvana mu bategetsi aba yatangajwe ndetse n'ibindi byose mamwaranyegejwe turabitohoza tukabashikiriza mwidonido mu makuru tuba turiko turabashikiriza umwanya kuyundi. Nimba utarafyonda kuri sabone banzo fyonde ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'iburaje wa mwambere bashikegwa navyo. Mu ngingo nkuru nkuru zano makuru turaza kugaruka kuri zino zikurikira. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni n'umutambukanyi wiwe basubiye kuvugisha abantu amajambo ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivya Bunyoni turaza kubigaruka ko turabe isanamu yatumye Alain Guillaume Bunyoni yasubira kugaruka ko cane yo babamwe mu bategetsi ndetse n'abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi babonye ifoto y'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ariko ariryohera n'umujyango wiwe n'umutambukanyi wiwe. Aricho bamwe babivuze ko ndetse niyo nyifato ya Lengiome Bunyoni nico abantu babona kuri iyo nyifato y'umutegetsi akomeye nk'umushikiranganje wa mbere w'igihugu. Ivyo turaza kubigaruka ko aho bamwe bavuga yuko ibintu ngo Bunyoni ari karakora ari ibintu bitabereye umutegetsi. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Mu makuru arabana n'ivya politike, umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yavuye mu gacerere yagize ico avuze ku majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga yuko amahoro asazagaye mu Burundi mu gihe abarundi bicwa munsi kuyundi bamwe bagatogwa ibiziga. Ivyo vyose Agathon Rwasa yabigarutse ko mu makuru turi buze kubashikiriza navyo twabibateguriye byose mwido nido. Ikano makuru tuyatangurire ku nkuru yavuzwe cyane ku mboga ngurukana bumenyi. Umushikiranganje wa mbere yasubiye kuvugisha abantu amajambo aho yagaragaye ariko arafungura bakifata amafoto kumwe n'umutambukanyi wiwe. Iyo nyifato ya General Bunyoni mu mpunzu zizimvye ndetse adahengeshanya kwereka abarundi bose ko ajyohewe n'ubuzima. Ese koko General Bunyoni ibi bintu abariko arakora vyoba bishimwa n'abarundi canke baba ariko baramutwenga? Bivurwa yuko Alain Guillaume Bunyoni inyuma yano masanamu yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi narije atari ubwa mbere yashize ko ibintu mwene nk'ibi. Bamwe mu bategetsi babona ko ivyo atari ibintu bibereye ku mutegetsi bakavuga ko Bunyoni nubwo yerekana ubuzima bubazimvye abayemwo inyifato agaragazawe kumwe n'umutambukanyi we buri kimwe cyose bakoze bashira ku mbuga ngurukana bumenyi bakereka barundi ko baryohewe bamwe rero bakabinegura bunyoni yasubiye kuboneka n'umutambukanyi wiwe bari mu mpuzu zizimbye baryohewe bunyoni yambitswe impuzu zidasanzwe vyerekana ko ari umuntu nyene w'igihangange ivyo byose bivurwa yuko ngo ari ukumaramaza abategetsi ngo kuki abandi bategetsi bo badakora mwene nk'ibyo bunyoni aba ariko arakora nuko bunyoni ari we afise itunga ridasanzwe mu gihugu cy'u Burundi nuko bunyoni ari we mutegetsi yahambaye mu Burundi ivyo bivurwa na bamwe mu banyagihugu batanga ivyumviro kuri iyo nyifato y'umushikiranganje wa mbere ya Lengiome bunyoni bakavuga yuko ivyo bintu atari ibintu gose nk'umutegetsi nk'umushikiranganje wa mbere atagakwiye gukora ngo kuko ivyo ari ivy'abantu bugwaruka canke abantu bato bato birigwa barashira ku mbuga ngurukana bumenyi ubuzima bwabo bwa misi yose babayemwo kubona rero ngo n'umushikiranganji yirigwa arashira amafoto ahantu hariho hose yerekana uko abayeho ivyo ariko arafungura impuzu nshasha yambaye buri kimwe cyose yashira ku mbuga ngurukana bumenyi kibaza ese kuki bunyoni ari we wenyine abikora nuko ari we mutegetsi yatunze gusumbya abandi ese kuki buri kantu kose ashize akoze ashira ahagaragara bamwe rero bakanegura iyo ngendo yo mushikiranganje ariko hari n'abandi bavuga ko ivyo ngo ari uburenganzira bwiwe ngo kuko abantu ntabwo babayeho kumwe kandi buri umwe wese arafise uko abayeho bamwe bakavuga yuko rero ngo bunyoni yamye ari umuntu azi kwambara neza azi kubaho neza mu buzima buryoshye ngo narijya ari umunyagisagara ngo kuba rero hagaragaza ivyo bintu ndetse akiyerekana buri hamwe hose kimwe cyose akoze ngo ivyo ntacu bitwaye kuko ngo nawe arafise uburenganzira bwiwe bamwe bati biranashoboka ko nubwo haba hafashwe ayo masanamu bunyoni atari we yashira ahagaragara ariko bakibazwa ni gute umushikiranganji wa mbere ko atawe umwugira mu telefone yiwe ko atawe ushobora kuja aho abika ibintu vyiwe ni gute ivyo bintu atababizi kugira bije ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse bitume bamwe mu bategetsi bivurwa yuko ngo batanamuri abagiza kubera inyifato yiwe ivyo yama yakoze uko yigaragaza uko yiyerekana bamwe babona ko ari ibintu rwose vy'akamaramaza nko kumushikiranganje wa mbere w'igihugu umushikiranganje wa mbere igihugu ni umuntu ategerezwa kwigaragaza neza kiyubaha gushira ibintu byose ivyo muhira wiwe ivyabaye ivyafunguye impuzu nshasha yambaye ibirato bishasha yaguze buri kimwe cyose narijya mubona ko aba yambaye impuzu ziriho inzahabu ibirato biriho inzahabu bikaba na gutyo kumutambukanyi wiwe abana biwe buri kimwe cyose vyerekana ko bamwe bavuga ko ngo ari isesagura gitunga gy'igihugu ngo kuko abayeho kubera abanyagihugu gucyo rero ngo ivyo binaba ari karakora gose niyo yoba afise itunga ridasanzwe ku mutegetsi ngo si vyiza kwerekana buri kimwe cyose yakoze ngo narijya ivyo ibiri mu mabanga jejwe ivyo bitarimwo kandi ngo ataco vyafasha abanyagihugu ataco biterera mu iterambere ry'u Burundi ivyo byose rero ngo bitagira ico bifashije abanyagihugu naco bimaze ivyo byose ni ivyumviro vy'abantu bamwe n'abandi babinegura bavuga ko ariko aragi igihugu ariko arigaragaza ariko ariyerekana babinenze cyane babineguye ivyo bintu vy'umushikiranganje wa mbere gose ni inyifato itabereye ku mutegetsi nk'umushikiranganji wa mbere ivyo rero ni bimwe mu vyagarutswe ko cyane nyuma isanamu yagaragaye ya Lengiome bunyoni n'umutambukanyi wiwe bariko barerekana ivyo bafungura ivyo byose rero bamwe bakavuga yuko ari ibintu bitakwiye nk'uko mutegetsi nka Lengiome bunyoni ivyo tubiveko ni vyavurwaga cyane ku mbuga ngurukana bumenyi dutandukire tugaruke ku makuru arabana na politike twakira umenyesha makuru wacu akurikirane ya inkuru za politike hayitoreje inkuru y'ibyavuzwe n'umushinga mateka honorable Agaton Rwasa kubirabana n'umutekano ndetse n'ibibazo bibiri mu gihugu nyuma y'ivyagiye biravurwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Agaton Rwasa avuye mu gacerere turamwakira umenyesha makuru wacu akurikirana ivya politike atushikiritse iyo nkuru.
umushinga amateka agatoni rwasa arongoye umugambwe wa CNL umugambwe utavuga rumwe na leta iri ku butegetsi leta CNDD FDD ahejeje kuhinyura amajambo y'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye na amajambo yashikirije ubwo yari ko aratanga inyishu ku bibazo by'abanyagihugu batandukanye aho yabajijwe kubirabana n'abanyagihugu banyurutswa bakaborezwa igufa n'abakozi biperereza nk'uko umukuru w'igihugu yavyituye asubiza ibyo bibazo by'abanyagihugu ubwo ubunyene umushingamateka gatoni rwasa ahijije guhinyura aya magambo y'umukuru w'igihugu avuga ko ari mu bubeshi bwinshi ashikiriza uko we abona ibyiyumviro byiwe kuri iyo ngingo aya makuru twayaguteguriye uragira uyakurikirane idonido twaguteguriye n'andi makuru ariko aravuga cyane mu bisata bitandukanye byangaga mu gihugu cy'u Burundi igisata cy'umutekano avugwa mu gisata cya politike intwaro ibereye nariko aravugwa mu gisata cy'akatega kazi na muntu nizera ko rije gufyonda kuri subscribe gufyonda ko ucura abahanditse subscribe mu ibara ritukura handitse sabone ku bakoresha YouTube igifaransa iyo wafyonze ko turonsa makuru n'ibikariro nk'ibi ngibi byihuta tukabirungika ucuba mu wa mbere barashikirwa navyo reka ndasubire ndabaramutse mwe mwese mudukurikirana muri ijya n'ino bihugu bitandukanye mu Burundi no mu bihugu bitandukanye by'amakungu mu kanya sase maragira mukurikirana makuru nk'uko twayabateguriye nari mpejeje kubikubwira ko umushinga amateka agatondi rwasa arongoye umugambwe CNL umugambwe utavuga rumwe na leta iri ku butegetsi aherije guhinyura amajambo y'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye yatanze ikiganiro aho yashikirije ko abakozi bigendereza baboreza igufa abantu umukuru w'igihugu akabavuga ko ababikora babigira ku gatwe kabo atari umugambi wa leta naho umushinga amateka agatoni rwasa arongoye umugambwe CNL agashikiriza ko wari umugambi wa CNDD FDD ndetse uwo mugambwe ukaba urusha ingufu leta akabavuga ko ufise ibihangange ari byo birongoye igihugu hati tawe ku majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu nyene President Evariste Ndayishimiye ibi agatoni rwasa akaba yabishikije nyuma yuko abanywanyi bashira kuri babiri b'umugambwe CNL bamaze kwitaba imana bavuye mu bikorwa byo kuborezwa igufa byakozwe n'abakozi b'iperereza mu kwezi kuheze mu mwaka uheze 2022 ibyo bikaba byarabaye nyuma yuko uwitwa Auguste Matata ndetse n'undi munywanyi w'umugambwe CNL bagandaguwe mu maboko y'umuntu azangabo Muserema Alfred ndetse na Ndayikengurukiye Alex bakaba baraguye ndetse no maboko y'ubitwa Gerard Ndayisenga ubu ariko arabarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba abajijwe kuri abo banyagihugu bagandagurwa n'abakozi b'iperereza umukuru w'igihugu akabavuga ko babikoze ku gatwe kabo kandi ari ububisha bategerezwa kwagirizwa imbere y'ubutungane agatoni rwasa umukuru w'umugambwe CNL akavuga ko uwo mugambi wo kugandagura abanyagihugu batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi na cyane cyane abanywanyi mu mugambwe CNL umugambwe MSD ndetse n'abandi batafite ibyumviro bisa n'ibya leta iri ku butegetsi leta CNDD FDD wari umugambi wa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi ndetse akaba ari umugambwe avuga ko usumbya ingufu leta irungoye igihugu cy'u Burundi avuga ko amaze kwegeranya ibitsigiri by'abarenga 200 bo mu mugambwe wiwe bahagaritswe kuva muri ruheshi umwaka 2022 ndetse akavuga ko hari abagera kuri 200 banyurujwe bakaba batazi irengero ryabo kuwa gatatu uheze nibwo umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye yatunganyirije ikiganiro kirangiza umwaka ku banyagihugu aho yakiriye ibibazo bitandukanye by'abanyagihugu harimo n'ibyo bamenyesha makuru aho hari umunyamenyesha makuru wamubajije ku kibazo kijanye n'ipfungwa rya Gerard Ndayisenga intwazangabo mwigendereza akurikiranwa hicaco kubereza igufa ndetse uwo mumenyesha makuru akaba yaravuze ko bitari byitezwe cyane ko umuntu w'igihagararo nk'ica Gerard Ndayisenga yofatwa akajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba umukuru w'igihugu akaba yarishyuye ko iyo ntwazangabo yategerezwa gufatwa igapfungwa bitewe n'uko itagaragaje inyifato ikwiriye ntwazangabo irongoye igisata cy'iperereza ngambwe y'ubucu cy'u Burundi akaba yarashikirije ko hari abakora mu iperereza ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano bagifise agatima k'ubukoko ndetse akaba yavuze ko iyo ntwazangabo Gerard Ndayisenga yaragisanga uyo Auguste Matata iramukubita imuramusesereza avuga ko ategerezwa kwishura ivyo yakoze ndetse n'abandi bategetsi bo mu nzego z'umutekano bafise ingendo itabereye bategeretswa gushirwa imbere z'ubutungane. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarashikirije ko kandi hari inkoho zitanu zari zatowe kumuhana w'umuhisi Auguste Matata, ariko ivyo bidatanga uburenganzira bwo kuba yaboretswa igufa gushika agandaguwe. Mushinga mateka Agathon Rwasa akaba ariko arahinyura ayo majambo iyo mukuru w'igihugu kuri abo banyurudzwa n'abagandagurwa bikotwe n'inzego z'umutekano. Akaba yarashikirije ko kuva bavuye mu matora mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hatanguye kuduga ibitigiri by'abanywanyi b'umugambwe CNR banyurudzwa abagandagurwa ndetse n'abahagarikwa by'agasakisaki hadakurikijwe amategeko. Akaba yarashikirije ko mu mezi aheze habaye igihuse hose cyo guhagarika abantu i Bujumbura no mu ntara hagati babagiriza gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha no kuja mu mihari iritwaje ibigwanisho. Ariko igitangaje nuko abo bahagarikwa ari abantu bashika imyaka mirongo itatu na mirongo itandatu. Kubwa Rwasa akaba we yibaza niba abo batama bashesha kanguye bashaje cyane aribo boba bari kubategura icyo gikorwa cyo gutembagaza leta iri ku butegetsi bakoresheje ibigwanisho. Akaba kubwiwe yemeza ko ari rementanya ry'umugambwe CNDD FDD bivugwa ko uwo waba warivye amatora akaba uriko uragerageza guhagarika abanywanyi b'umugambwe CNR mu gihe bavuga ko uyo mugambwe ariwo wari watsinze amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ubwa Rwasa avuga ko ubutungane bwategerezwa gushengeza abo bakora amabi abarundi, akaba ariko ashikiriza ko ubutungane nabwo nyene bukorera mu kwaha kuwa mugambwe wa CNDD FDD. Akaba avuga ko ariyo mpamvu abo bategetsi baribo bihanganye bikomeye cyane mw'uyu mugambwe badakomakomwa babandanya bakora amabi atandukanye abarundi. Kubwiwe akavuga ko leta iri ku butegetsi ataco ikora kuri abo banyagihugu bagandagurwa ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu nyene nayo akaba akorera munsi y'uwo mugambwe wa CNDD FDD mu gihe abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta iri ku butegetsi ndetse n'abandi batafise ivyumviro bimwe nk'ibya leta ya CNDD FDD babandanya bakorerwa amabi atandukanye n'ivyo bihanganye nyene bibandanya gutikiza inganda mu gihugu c'u Burundi ndetse n'umurwi w'urwaruka rw'iterabwoba umurwi w'imbonerakure ubandanya nawo nyene gukora amabi menshi ku banyagihugu irya n'ino mu bice bitandukanye vya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwa Rwasa avuga ko ubutungane bwategerezwa gushengeza abo bakora amabi abarundi, akaba ariko ashikiriza ko ubutungane nabwo nyene bukorera mu kwaha kuwa mugambwe wa CNDD FDD. Akaba avuga ko ariyo mpamvu abo bategetsi baribo bihanganye bikomeye cyane mw'uyu mugambwe badakomakomwa babandanya bakora amabi atandukanye abarundi. Kubwiwe akavuga ko leta iri ku butegetsi ataco ikora kuri abo banyagihugu bagandagurwa ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu nyene nayo akaba akorera munsi y'uwo mugambwe wa CNDD FDD mu gihe abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta iri ku butegetsi ndetse n'abandi batafise ivyumviro bimwe nk'ibya leta ya CNDD FDD babandanya bakorerwa amabi atandukanye n'ivyo bihanganye nyene bibandanya gutikiza inganda mu gihugu c'u Burundi ndetse n'umurwi w'urwaruka rw'iterabwoba umurwi w'imbonerakure ubandanya nawo nyene gukora amabi menshi ku banyagihugu irya n'ino mu bice bitandukanye vya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwa Rwasa avuga ko ubutungane bwategerezwa gushengeza abo bakora amabi abarundi, akaba ariko ashikiriza ko ubutungane nabwo nyene bukorera mu kwaha kuwa mugambwe wa CNDD FDD. Akaba avuga ko ariyo mpamvu abo bategetsi baribo bihanganye bikomeye cyane mw'uyu mugambwe badakomakomwa babandanya bakora amabi atandukanye abarundi. Kubwiwe akavuga ko leta iri ku butegetsi ataco ikora kuri abo banyagihugu bagandagurwa ndetse n'amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu nyene nayo akaba akorera munsi y'uwo mugambwe wa CNDD FDD mu gihe abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta iri ku butegetsi ndetse n'abandi batafise ibyiyumviro bimwe nk'ibya leta ya CNDD FDD babandanya bakorerwa amabibi atandukanye n'ibyo bihanganje nyene bibandanya gutikiza inganda nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umurwi w'urwaruka rw'iterabwoba umurwi w'imbonera kure ubandanya nawo nyene gukora amabi menshi ku banyagihugu irya nino mu bice bitandukanye vyangaha mu gihugu c'u Burundi.